Ya. Ikusi. Simba makumusi. Temba, Moya, 325, Kushesh, Yoni Winde, Bapo Kebodo, Arendwane. Hili njila. Wena do. Win. Please win.
Bapo man. Abatuma man. Abatuma man.
Manje sifike ukuthi sakuyasixoxisana.
Ya, ikuphi inkinga?
Manje sifike imoto ibheke yababasa. Ithatha amashana. Cela manje ungcono idilishinki ibe imali.
Ibe imali, kube imalini.
Kukwena, lo uzokusho sokwamukela.
Kwilani ngikujwayele, ndala sisebenza nawe. Ngikunika 2 months, ngiyafuna 40,000 nawe.
Amandisa ngani yami uyazi ngikuthanda kanjani
uma yakungitshela njalo ukuthi uyangithanda nami ngiyakuthanda ma hawu
ngihlale ngikufisela into enhle nekusasa eliqhakazile ingakho nje ngikufundisa ey'koleni ey'phambili ey'biza
ingakho nje ngiphasa ngama-flying colors I want to show you how much I appreciate what you are doing for me I want to make you proud
I'm proud of you iyodwa kodwa into ongiphoxa ngayo nawe futhi oziphoxa ngayo
what have I done now mam
Uma ngasuyeke lo sikhotheni wakho onukayo, usho ukuthi awubona uzokumoshela ikusasa lakho.
Mina noSpa, we are just friends, nothing more, nothing less.
If ufuna abangani, why ungabi umngani nanomfana Sibongile? Ufundile, unomsebenzi ophezulu. Hayi lo mahuzu wakho uSpa, uhambe huzuka le mgaqweni, lize lishone ilanga bhemana nenhlanhla.
Usho unjabulo, we hayi ngeke, lo bhora kanje, that guy has no life, he is too serious as if he's gonna die tomorrow.
Mandisi, life is too short. Ungenza amaphutha engawenza ngisengangayo. Ngithi ngidlula life kanti ngimoshe kusasa lami.
Timoni, yeyeyeyeyeyey, nasesikoleni lena. Hey Timoni usina, usahlala entuzweni.
Hayi bo ngihlala la. Uthi problem emathi tebe ngikeleza nayo semlazi.
Angikwazi phela mfethu emlazi, yazi angaze ngiyi.
Ungasabi, ubala lona. Kwesho ni pick nazi.
Serious mfethu, yazi ngiyafisa ukubona umlazi.
Hayi semashisa le baba mfethu, ngisekini.
Yebo, umthetho wakusasa nje. Awuzwani ukucabanga.
Hey, la vele aqala ibhol. Siyosakaza kuze kulamole half time.
Manje bothathi sodlempu kane yini? Lo uhamba ekuseni subuya manje. Unuka nensango unjalo nje.
Sodla insango pha. Ngathi lo labangani bakho basemlazi.
Hawu baba ngifike izinkwazi ngase kulinda ibhekhi mayifika manje.
Unamanga lo be hukunsanga.
Ayongijwayela wena nje hlezi ufumba ngempela.
Kodwa wesiphafa nami, sele kwaqala ukuzana nale mkhulu kude yakho awusahloniphi. Ungenwe yini?
Makhumalo, lo kufuna umthubo le makhaya olosinkomo, uzazohluza kahle la ngcondweni.
Ufuna imvuku lo ashayise kwesene.
Nezina jabula.
Futhi badlunga nazo.
Shut up una phela, nasinothi create indaba, siyaphephesa. Oh, leka ngihlangene ngami. Kade yabonisa nengifuni. Uthi ngihambe futhi.
Bahamba ushiye ikheze emoto yababa.
Hey, angazi ukuthile indaba lomfazi.
Hey, ndona ngakho. Ukuthi sothiwa.
Awusho, ubani silima mina nawe? Asiphiwe ikhona imali yakho, ngiyitholile, ngithi ngizokulethela. Ngibona yena abantu bangibalekelana nabangiqambela amanga. Siphe ngexolisa.
Machita
doctor
sure
great yebo fo buko na chika tikudlala uzona
cha bafo bengekho le moto ivele yabi
hayi bafisa perform sangazenza izinto ngone 41
yaba fungilungisini inkinga sekuziphiwa uyifuna la imali yakhe and akadlali nangane yamuntu
laphi la ngibele ngiyazwa ngempela bafazi phela sisonke kulendo
ngishela ukuthi machita yakhe indlela esigeza ngayo ukuthi ashayeke ekhaya
lindo yazizwa usuthini usiyahlanya vele wena ngamqala uphu siphiwe
bafethu nathi zabafana ngehlale nje indoda
nokwathi into yedwa wethu kufanele ukuthi sithinte sonke
thank you dog injury 1 injury 2
yena yena ukuhlanya
aburezi
ola baba kanjani
correct futhi shaphetha
mina ngibothi samele mase mkhokhele umjesi
iyiphi indlela ecabanga ngayo singathola ngayo ucash
akukho kunye ukuthi siqungise roundini ngeke ingahlangani futhi
usho yiphi round Siyakhomba
iyona ayikho indlela esingahlanganisa ngayo le mali. Ukuthi amsokhomba imoto nje kuphela.
Yeah, sibambe 1 2 3 simgawu cash wakhe. Yeah, sihlwane ubuhlungu bekhaya.
Bheka phezulu, zandla phezulu. Bheka le, zandla phezulu. Zandla phezulu, zandla phezulu.
Nina, nina, nina. Ikani uspini imoto lana. Umphakathi ufonile uya complain and ndizoli imazi ingane ngalento yini. Yes.
Copy.
Nasini, asizozwa ngabo lapho.
Asizozwa ngalaba thi.
Yona ke amavasa la elokushini ke lawo.
My friend, unjabulo usemnothweni futhi uyakuthanda. Yini inkinga yakho? Awutshele mina, ngitshela abantu abangazi.
Ukuza ngimthandi. Kodwa sengingacimeza. Khona nawe uze ukungicefezela. Kodwa nakuzomela ungenzele ifavor yodwa.
Anything for my dearest friend.
Uandile ade ngicefezela ngawe. Uthe uyakuthanda. Kodwa uyakusaba, sicela ngikhulumele nawe.
Anti yaphetha, hayibo. Andile, ngizomenza njobe nje. He's not my type.
Hayi, yes, Lee. Nami uNjabulo is not my type. Because I think I have to change my mind about him. Vele ngoba ngimthandi. Kodwa if ungaqoma uAndile, nami uzoqoma uNjabulo. What's the worst that could happen?
You are putting me on a tight spot. This is not fair. But I will do it. And so you know, angimthandi lo uAndile. Sengenzela wena nje.
Done deal.
Awem lo sasidlalini.
Ukraine namhlanje isikhoko.
Ah! Ukraine namhlanje.
Hayizo bolo. Eh yazi ke kimi lo sikuphathele indaba ezimnandi.
Hayibo, 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 hayibo. Khona indaba yasakhala ngqonqa kanje. Nishaye indlu phlani yani imlothi.
Mafika fethu. Sishaya ukuthi sikhasa fethu. Wo 10 stone abhuti omdala.
Sifuna kuvusa igedlela yengedli lapha ngaphakathi.
Awusakhe inyawo yiluwe la mfethu.
Sengqedile ungiphuphela. Yabule sabini ngoshela imoto nje niya ukuphesa.
Bravo. Bela mbulale nawe abantu sokubona sizene.
Ulikhayi leli.
Yazi in boy, ngizobestshela lo lovu uzifuna ukuvusa le moto.
Thola ama parts straight.
Akukho konye.
Ehlezi nemali.
Akuna sicefe wena. Awu madodisi izo zangaphelela. Bangena ke?
Yes ma.
Wabenze lugo sethu. Hey, ngicela ngizenzele mafika kuphela ngoba vele content ayibhekile kuyena. Ayi banele benzele sis. Kodwa wena izo zangaphelela nageza nje.
Hayi. Abakazi bageze nje lapho. Akazi nje bageze. Kodwa ayikwaphuza kwabo.
Hayi. Ndala labo la abasanda geza bagcine last week.
Kahle kahle ke nje banele sis. Usafunda ngobufundi nomsebenzi labazali?
Excuse me. Phela mina ngifani nawe nawabalekela ubuso bathisha.
Azodlala uqulano, into afana manje yansenzele ukuhle.
Hayi ave ngihlekisa nina manhlangene. Hayi. Asathola ngisikhathi kodwa sokuhlala nani. Nokuhamba ekuseni. Hayi mina sekuthi umethe khona.
Awu ngempela ma, awu ofe nje. Nasi sihlale nawe.
Ubani uzongihambisa? Waza mkasikhona ungihambisa. Khona ngifuna ukuyikhuluma nawe.
Nimafika.
Kiki. Iba msasa ujwa nseka wa shkule tete mkona pe mwuchuli.
Shoy imali.
Wena siphawu nami ngiqonda ukuthi ngayithatha le mali.
Sho futhi nayo yona yakhe le mali. Inhlanhla yami leyana.
Okay. Xolani uin.
So manje ti planning kanjani?
Okay, bolo. I planning kanje. Oh. Nange phuma lesi. Shilbo shi isikhwama phakathi.
Yabo? Bingo.
Ngena mase nokusukwenda uzuhlala steering yini kati cost
fresh
Mapar. Inhlanhla phelele.
ucabanga usibeke ubani?
Thank you. uthole iplani?
Angibatholanga bafethu, ulinde ngikhona ukumthola.
Hayi kusenani, sesizobabamba ngendlela. King, sike emnothweni baba.
Ulequla nosibulalise elinye nayo. Azish. Ayibo.
Yona maliwe lati ningitshela ngayo le. Yona inhlanhla le.
Ezin mfethu, tshethe sinawo sino sitshontshe imoto kuphela sinezi siphiwe imali yakhe. Now nje uthi sibazilusa, sohlula yini utshontshe ezinye futhi. Hm?
At least sithole ne pistol izoba lula izinto.
Okay bafethu, it's fine. Sizamela ungkotshele imoto lesithole ni ibhayi.
Babe nobanele bayigithwe bayikhiphile.
Hawu, kanti unjani uMandisa mase ayikhipha akasangitsheli?
Ukutshelela uMandisa into ebengimphathise yona.
Yini yona leyo?
Ukuthi ngithanda uzoba umedema lekhaya.
Oh, kanti usho lokho? Uke wayikhuluma nje into enjengaleyo.
So, what do you think?
Yeah, we can do it under one condition.
Shoes, anything for my beautiful princess.
Ukuthi ngeke ngibhakashele kini. Lesibonana sizobona nemgaqweni.
Awubala lolo.
Yebo baba. Ya, ukhuluma noKhethani. Manje ngestartup package mashi sabafethu, manje uthini? Ya, sizulisela kaGombela, ungashayisa. Ya, sure.
Yebo. Kona kuhlangana.
Ya, ya, uthi uyeza lo baba.
Emaphathi. Yabancinzo le vusa athola lesikhwameni.
Ebolo, ngayiphathi le. Ngisho sabulala umuntu ngibulela amaphepha.
Ngazothi ayigabha la sisilama lefakela amaphepha nje lapha.
Uma ukuthi ayigabha wafaka amaphepha. Wayezi ngathi khona bamlandelana.
Hobala be, hobala basidula. Hobala sibizele bona. Uzokhuluma, yes. Hobala be. Hobala basidula yona.
Sangibuya ngibulala. Serious angazi lutho bakufetha, angazi lutho. Angazi lutho. Angazi lutho, serious angazi lutho.
Kisan. Zena kudala please. Yes now. Yabona into ishiyenzeka la. Ukhuluma iqiniso nawe.
Kotjana phakathi ngezinge bhakethe kulu kune
ngiyaconsana engena khona mesenginesizulu ekotshana mfana ngizaxoxela indaba enkulu ngoba ingcosana amathekeni angakangena ekulu ekotshana senokushini phakathi emagetho majidadanganela khona mese kuyophula imithetho lekotshana encane isithwe ngehlahla zabhanana sehlane mfana inkomo ezomama ihamba lana lo ngaziwe ongena kulona uphume esekhonjiwe computer sesigele edukile ifika kulona ingotshiwe tosiwe kulonyiwe ngakavele yamxhaka qondiwe awukho ugesi but ifika shayi plak mezonyiwe lekotshana mongena khona ubhede nosofa ubheke nokushova mhleke me-ora myeke mebona lelikotshana likhiwa ungenza noma yini emiona
So how much was upon a money?
Good man, Molo. Malin.
2.5. I think I'm 7 Two. Four. Six. Eight. 10. 1,000. Two. Three. Four. Five. Six. 7. 8. 9. 10. 2,000. 1, 2, 3, 4, 5,
2005. Izokuthini yena enziwayo ring male moto le bafethi ilahle umlilo
ilahle umlilo
awuyingqebeze futhi ubala lolo
sadishile ekhambo etabuye manje
okay please
Njani? Ikuphi inkinga le moto?
Ilahle umlilo.
Yebo.
Qhabo babelethe abanye abafana ababili bathi asibalungisele le moto.
Uyabazi?
Cha, angibazi.
Come in over. It's for me. 1624H NUZ BMW.
711
control. Don't worry, please. Okay, thanks.
Hey! Come on! Come on!
Yini le phuthuma nga?
Sir, I'll be straight with you. I'm pregnant.
pregnant one ukhuluma ngawe wena. Sehlanya nona. Pregnant. Hayi vele nabuthanda ukubona. Are you sure you're pregnant?
Of course I'm sure. I'm pregnant with your child.
Ha. Imhlola yami. Womandis.
We nangu ma.
Phathisa kana. Ngeza kana. Yona Mandis. Ngathi na sikhothela hlalo uthi umngani wakho.
Umngani wakho.
Mom please.
Lala wena sikhotheni. Angifuni ngiphinde ngikubone la. Ukuhlola ingane yami phansi, ungaze uthele ngokhwekhwe. Yangithi?
Ngihlola-ke le.
Uthothele siqhatha osiphuza kini. Ngazongigulela mina la, ngizokuphatha uhambe kancane.
We mama, ngithetha kanjani kanti? Hlangana nathi mina neyiqhatha.
Pa, stop it! Shut up!
Njengoba usikhosana uhlenje lapho lo BM yakhe ebonile. Wena, okuhamba endlini. Wena-ke, hamba uyogeza.
Wena mama ajwayele. Yeks, uzala. Sithatha imvumo usungubuye kabuhlungu kanje. Ha? Senkingeni la sikhulu pro wami.
Yini ufuna amaphoyisa?
Amaphoyisa andikhuluma ngawo. Umethi siyele phezu.
Bayakulindeleke lo. Njengoba wasebenzi nje. Nala ikhaya sithema ebhola uyasibona nje. Na uzoletha ezinye iy'ndleko. Kanti siphawuza ukhula nini ube mdala?
Simfundisi manje sikhulu. Uyangishumayeza. Bengithi uzojabula usuzobaba omdala.
Ubaba omdala okunoka yini? Wesipha. Ingane akuyona insango lebhema umothando.
Ungalitsheli-ke i-time nawe. Yamazi ubaba ukuthi wakhula isikhathi sodlame. Kuzovela ngifake imvubu. Kuyahlanya lo.
Utshele umngane wakho sangisesona isilima mina.
Angithi besivumelane ukuthi wena make wathola usilima ngeke uze umtshele uma ukuthi ngithi.
Ya, but le nto yakho sesibona nemgaqweni angiyithandi. Sort it out or else I'll tell mom.
I hate you.
I don't care. Make it happen.
Wena Sipha, ngoba usuyindoda, usuyemethisi, funa uhambe ngempela emakhaya, uyosebenza, ngoba ngeke ngondle wena uphinde ngondle ingane yakho.
Ngibona ukuthi usebenza HIV lo. Mhlawumbe uyagula nje. Ingakho umqondo ungasebenzi.
Sengigathele ekhaya lona ngenza isilimo. Wena sikhulu sunompempe yapepeza. Lundani sikhulu. Shaba kanje.
School. landiwe nendoda uhlanipha kuphelele asamba.
How stupid of you to double cross me.
Please, Pio, don't ungulala.
Do you know what I do to people who double cross and lie to me?
Ah.
Do you want to know?
Ngiyakutshela Pio, bengisahlanganisa, sikuyahlangana.
NT705788 NT705788
Hey Varlos, ngisevenkele sprout manje ngisa-attacka ubread. Ngifuna ukulungisa le nto nobread le diamond le esikhulume ngayo. Ngiyangena manje nakhona ukuthi fanele ngiqale ngiqede umsebenzi bese ngiza kuwena. Ngizokufonela back uma sengiqedile. Hello, Brad, how are you, my man? Alright, Brad. Brad, I'm here by the gate, my man. Vusi, Vardos. Yes, Vardos is here. Thank you, my man. Alright, see you now.
Alright, come
inside.
Thank you.
Come inside.
Hello.
Hi,
good morning.
How are you this morning?
I'm
good.
Fine,
I'm good. Let me introduce you. Have a seat, meet my family. That's my son, Rene.
Rene, how are you?
My wife, Rene.
How are you, ma'am?
And my little son, Damien.
Oh, Damien, how are you, my man?
Fine.
Fine, thank you.
Have a seat.
Thank you, thank you. Thank you.
Nanette, I need to discuss some business with Vardes. Can you and the kids please just excuse us?
Come boys.
I need to get this sorted out. Thanks.
Help us out to the kitchen, you know where everything is.
So Vardes, when last did you go on a like a long ride?
Yeah, but we had a long ride. We went to Harrismith to Rhino Rally.
Yeah.
Yeah, but the weather was nice and anyway, we enjoyed. It was nice. But it wasn't full like the other years, you know, like 2010 and those other years. But then we were there.
Oh, that's great. We didn't go this year. I believe they had terrible weather on Saturday night. But we had other things to be done and sorted out, so I gave it a miss this year. Next year we'll look at it again.
Yeah, Brett, I came with that deal, my man. How you went and you organized everything for us. And I believe that Monday we might do the other one. We see how it goes about the other one that we are preparing now. And you'll tell me exactly what you got, my man. Then I can take it from there, because I got a bit of time that day. Something I'm rushing there in Devon. I'm rushing to Amlazi now. The guys are waiting for me.
Okay, well, put it this way. Like we discussed, I've got platinum and I've got diamonds that I need to get rid of. It's a value of 2.5 million rand. I don't have it all here. I've got the value of about 1.5 million, yeah? But we can get together on Monday at my office, where I will have everything together, and then we can make a payment and do the exchange and everything, and then you can go and...
Yeah, Brett, my man, I don't know. Because now you make me run up and down with this money here, eh? Of which now I can't give this money here for 1.5, my man. And our discussion in your office, you know exactly now what I must do now. I'm running like a fool. I'm supposed to go and make a deal with Bruce. Bruce was waiting for me, waited for me from last night. And you promised me to come this morning, so that's why I came now. I don't know what to think now, Brett. You're playing games, my man. And you know how I must move with this thing. I can't just stay here.
Boris, I'm not being funny. This is what happened. I couldn't get everything out at the first time. Now, that is the deal. We can get together on Monday. If you don't want to do it, then rather leave. I'll find somebody else to finish the deal off with. I've got no interest in Bruce or the cops being at his house. This was between me and you. What you're doing with him is your concern. If you cannot handle that and come and see me on Monday, then sorry, I'll take the deal to somebody else so you can leave.
All right, I'll see you on Monday, my man. I think that's the best. You waste my time again.
Well, there won't be. Sadly, Vardis, I've got my family here. That's how things
work. Yeah, that's how. The last time, that's what you told me.
It wasn't meant to be that.
Open the gate for me.
Okay, I'll open it now. I'll speak to you on Monday. What do you want?
Where's your wife?
In the bedroom.
What's going on? Please just tell me what's going on.
Just relax and do what they want you to do. Just relax and do what they want you to do.
So.
Where is it, kid?
Where is it, man?
They're not here.
That's the king of Venice. So,
No. Brett, please just give them the key. Just leave them alone.
Just keep quiet.
Brett, just give them and give them the key. It's the family that you're thinking about. Please just give them the key. Just please leave him. Brett, please, just give in and give them the key. That's my child.
Please just leave my child alone. I'm break. Please just give them the key. They can do this. The key is not here. I will go and open up the safe for you guys. Come with me. Just get my child out of there. I'm giving them the key. Come. Don't open the safe. Don't give them the keys. Don't open the safe. Shut up, you. Okay. Open it. Give them what they want.
Ash, I can't find the ash.
Why?
Where is the ash?
Throw it out, man. Shit. Woo! Hey, wait a minute, Bapu Kiwe Mod. Where's the car keys?
It's there, it's in front of my bed.
Is it in the solid?
Yeah, come here.
He's alright, he's up.
Damien,
are you okay? Just after that. Okay, baby, just go for me quickly around the, on the dining room table, the scissor. Bring it quickly, we need to get Lucy here, come.
Mom, it's not here.
Quickly, run,
come,
boy.
Baby, come, hurry up.
You need to run.
Keep it drink, love.
Bartos, Marin is near the
one. So, Marin and Malin.
15 stone.
We are 15 score to you. Nina and Sunny Motoka Kong and Sazuita is. I'm Funeka at the foot of your.
Oh, Sassanus from Satcom.
Are you staying?
Kanjani? Umthathele le moto le nihamba ngayo nenzani ngayo?
Hayi imoto sinambele ngayo leso sinobhoreka leni.
Eyakuphi? Eyabani?
Ma, ufanele sasifunda naye lo sehlala le ntuzumo. Nawe senqene ukubhoreka. Maca uzivulela please, imvulelane.
Si?
Angikangi ngayo. Ngeke nizo ningilethele amacala la endlini.
Ngabe sikwenzelani lokho?
Hode licala lelifuna la endlini. Ngoba ngiyazi mafika ngeke azayilethe lento la endlini.
Ayi mangisazi, lesibhamu le. Xana nesazi?
Hayi.
Awu buzi mafika, shaphe semafika. Mafika sengihamba la bafana ngabaqondi kahle. Ngababona mambi kanjani. Makhono khoni.
Maka ukuthi esene iyolala ibonene bafana.
Oh, utsimbekele mafika.
Hayi hayi, ngizoyibuzela mina mafika. Ndabe igibeni encane nje.
A jump. Bese sijonje.
Uyena akuzokulanda mfana wami ngoba ubhuti wakhe asisamazi la ekhaya.
Kanti siphawa yabo ubhuti.
Buza ba. Hlangana nathi mina.
Buza wena phela
ngoba. Yazi mfana njengoba uphendula indehle kabuhlungu kanje ngikhona. Kufani nokuthi uphendula mina.
Hayi ma bengaqondile ukuthi ulona nje ungibuza abantu engahle hlangene nayo.
Yona lento akhuluma ngayo ma.
Umba lempa ngosuku ngikhulu ukukhuluma indaba ongahlangene nazo uyazi. Yini ma ngibuhlunga nje.
Umthetho wakho nomfana sowona indoda la ekhaya.
Cha ba,
uyini?
Ngingane ba.
Engezwa. Uyingane engezwa.
Cha ba.
Ake ngibuze mfoni wami. Yini lezo kulungela emhlabeni uma ungalaleli bazali bakho?
Pendula.
Umbala amazwi wakho ukhumbule ukuthi usanqa ngokulanda.
Ushokezo wakho nawo uthi ushaya umusho oshaphansi beki exercise endomusho phansi silayite futhi sibone umusho oshaphansi into yomuntu umhluzi wempisi kancane nje phithi stumpu kililidi dilili zinembeza shoti lili me is not what is you you know what stumpu yeyeni cashe ngefeedback nangu lakhasha usanelo wakho nawe ayibo njalo ushokezo safo lakhasha leli qashana inhlamba yakhasha cashe stumo mina ngowakho nawe igazi lomuntu liyakhuluma wemuntu ngamaqonda awunamahloni nje uyaluma bephula imlenze wena ophula ikhanda siyazi ngenxa yamakinati gazi khuluma njalo wexwayisa esizayo isizukulwane nanka amalulwane esiquthi indlebe safula khasha mkangeni pomlande ndela lindela hayibo uzowukhomba umuzo notshwali lo nshapho siwe kusho mabhenda mabhenda bayahlindo
Lana siphaka safikile manje sifuna ukuhamba kade simlindile.
Awuyamazi usiphambe ethi akaqali la thina bayaqali kulethekeni yakhe.
Kade ngimbuze sinjahephi. Yini ni jahini?
Hayibo, mina ex ngoba siphanje la.
Hayibo Fred, sawunyusa, sawunyusa.
Ngibantu uzoma kwajike sika sikhulu. Lapho kutholakale khona umndeni wakwaMalinga ugubhisiwe ngenhlamba. Singake sizwe kwabomthetho ukuyibona abafike kuqala endaweni yesigameko ukuthi ngabe kwenzakaleni.
Hayi thina singakusho nje singabomthetho. Sisebhizi nophenyo njengoba kwenzekele enhlekelele kodwa sinethemba elikhulu amaphoyisa azosebenza ngokuyikhandla ayibambe igebengu ezenzela umkhuba siyabonga
Thembile wasibiya umlazi Lemster News.
Yebo sanibonani. Yebo futhi ngicela ufunde kamalinga lapha ekhaya. Yebo ukhuluma no nurse mkhulise la esiphinge sibedlela. Kuno futhi ongeniselwa uSiphamandla Malinga. Yebo futhi. Yebo lapha ekhaya. Yebo ukhona la sibedlela esiphingo use trauma side ward. Ningeza nizombheka mangabe nithola ithuba. Yebo ngiyabonga kakhulu futhi.
Malinga, uzizwa unjani namhlanje? Awuzulu lami mfowethu, siyancenga nje kancane. Uzulu.
Dokta, sesabona ngathi iwound yakhe ithanda ukuza kancane kodwa si plug in sekuthe ukustopha kancane iuzing. Ngoba nje ne treatment yakhe beyisakhe.
Okay, ake ngiqhubeke nayo i-treatment le engigcine ngayo sobona ekuhambeni kwesikhathi ukuthi sizokwenza kanjani.
Okay, doctor, ubekhala ngey'nhlungu kakhulu 2 hours ago, kodwa samnestophia ngani masi-increase ne-dose or siqhubeke nayo?
No, siqhubeke nayo.
Qhubeke nayo. Yes, doctor. Okay, doctor. Thanks.
Kube ngcono-ke emalini.
Okay, so but I don't know. So look, come on.
Sabona. Yebo sabona nesa.
Buza phela yini malini?
Bengizwe kuyalo la.
Wa ngizokushiya naye.
Ngishiya
naye. Mr. Smith, how are you today? I'm the owner of the store.
Spa, Fridge. You got Papa Melinda.
No, it's very hard to get more than a couple of times.
Spa, yes, what you are doing. Labanta Men's Lentil is over Bam. Zwafuna nje kuba thola. Ufuna ukuthi uthuphume la bese ngiqedile ngapha. Uphole mfana wami be right.
Spafet, sokubhema, sambe nomandiso. Siyibonile into ekuvelele kwi-TV. Sokulinda uzulu lami, nakanjani bazobanjwa? Oranjani bafethu?
Shokile. Spafet, uzoba grand, eh? Sokulinda ungasisazi.
Ayi maphat, iba strong twan.
Ube rice baba, nakukhumbula.
Oh, sure. If what in the Superman, the Malin has not told
you. Okay, Superman will lap, but in one space in Jenny and Negro and Young.
down Ramon the face. Bang. Do me beat. Hit them boy.
I need your candy. I need your hand. I need your hand. It's not good. Don't feel I'm moving again. I need your hand. I need your hand. I need your hand. Don't feel
I'm moving again. I need your hand. I get a problem, man. Ngale le wing umsebenzi nakhona la ijozi lana ngibathe ngihamba phansi phezulu corner to corner ngwesipanye angisithole awuthami mani angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi yazi ngize ngibe ngiright wena mhlawumbe unganginceda program
fowethu akusoke ukuphela kwempilo mfowethu wena ma ngizokwenze njani ngiyakuzebeka iindaba zakho mfana mdala hayi vele ngiyafostana ukuthi abra wami nge-track muta yini giye yabona angithola galela. Are you kidding me? Can? Oh! Spa! Can! Can, do you know what I mean? Can, do you know?
Sabo.
Spa! You know what I mean, I'm talking to you. Welcome there. We are Kumbula. So, I'm going to tell you that to La Payane Natali. Now, I'm going to tell you what I Yebo mntu. Usaphila mntakathathwethu. Yebo mbanasi sandla ndoda. Hey ngiyajabula ngathi ngiyaphupha mangubona.
Awumshana. Hawu ngiyajabula nami ubona usaphila bo wami. Yazi la ngalesi sifike esibedlela. Ke uyibonga khona. Hey bimi wari bo wami. Ngithe ukuthi ajejeje lo.
Pha.
Awuyahamba.
Awu ndoda ngiyajabula ufikile. Mntanami ufika kwakho wemukelekile la kumalume wakho. Kodwa mntanami nginalolu nonembeza lo engihlale ngiyibuza ukuthi imbangela yokufaka dadwethu nomuzi wakhe yini mhlawumbe wena ungangicacisela ngcono ungangenza ngazi ukuthi kwenzekeni ngomuzi kadadwethu uzuphele kanje mangasizakala lapho mhlawumbe ngingake ngithole nami ukukhululeka enhlizweni ngoba ngiyabakaza kwamanje angiyazi incazelo yalokhu ukuthi mhlawumbe ngayithathathi mhlawumbe ngoba ufika nje wena ubuya le mhlawumbe uzongembulela okungcono ukuthi malume kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu nalokhu
igama lelo mshana aphunsile mntuma mfithi
ayi malume nama ngazi kahle ngoba mina ngezokuqhuma isibhamu and then ngaphupha amasensi esibhedlela nento engiyazi into engayitshela umsikulu kwefika esibhedlela kwashona bonke abantu kwasinda mina then futhi into empahla buhlungu ukuthi ngabuka sengingcoshe nje ngingcwashe
mshana wami hhayi ngiphethe kabi mina le nto yokuphela komuzi kadadwethu ngoba ngiyafuna umsuka wayo ukuthi imbangela yolokhu ukuthi ze umuzi kadadwethu uvale ngehlahla ngabe kwenze njani bengithi mhlambe ngoba ufika nje uzongazisa okungcono uzongikulula ngoba ngempela enhlizweni yami angikhululekanga nezeneze
malume lokuyitshuna kwena kuyikona yikona kuphele engikwaziyo yokuthi vele eThekwini izinto ezenzakalayo
Spa ngiyakuzwa okushoyo mshana wami ngeke ngikuphikise nami ngiyaxakeka nje mawuthi indawo yaseThekwini kanti yona indawo enjani phila abantu abanjani abangazi nje baphelelo nembeza nje bavale umuzi womuntu ngehlahla ngididekile lokho Spa kodwa ngithemba ukuthi simasthandaz kuNkulunkulu sicela nasedlozini akukho okungeke nakuvezwe konke kuyosontulwa.
Oh, malume, ungangiphi uThemba?
Ukhona uThemba, mshana wami, ungale ngaserumini lakhe.
Ngicela umbone.
Hamba mfana, umbone. Nathi sisaphuma sayobheka umsebenzi. Omunye sesiyokuqedela ntambama mangibu. Asahambe galela.
Asahambe.
Hayi. Kungele.
Hayi.
Awu.
Please. Unjani please? Yo, mntwana njani ufika nini?
Hayi, ngafika manje.
Fika manje mfana. Ah, alright mfana. Impilo. Ithemu yiyo libona bathi.
Yo, shayani
buyi. Hayi, uthi sithi nje ishwi kancane mfethu. Uyabo mfethu.
Awusba. Njani?
Yaphila.
Ngana kwethu.
Uphila wena lo?
Ubukela kankulu mfethu, ungathi nge disturb ane. Uzobuya umbono mfethu. Thina siyabuya manje, sithatha ishwi nje kancane.
Okay.
Sibe nawe, yes.
Okay, sapha.
Siento na yami. Safone no phone ntwana angithi ukuthi bizwe la yokito nje lana kuthenza zonke izinto zenza
kana eh machita simba
unjani
ora njani
ah yabira
eh Nicholas
ah khona ungangena la u sister ukhona bese ngidayisela ithu
oh nashaka
ngisathi pusha lo kwethu nje mfethu
ora shaka
Опуспа. Ntombazane, ngibuze ukuthi uphi uSiphamandla? Opuspa.
Yoba ngishilo ukuthi kunye ukusha ngikwazi uSiphawu sesiphingo hospital.
Uqambela namanga ngoba sifica ngesibhedlela esiphingo. Mi, fonel.
Wesa ukuphi? Unamanga. Kade ngifikile esibhedlela kwathi usunesikhashana waphuma. Njengoba ungibalekela, ungibalekela ngesikhathi esinzima, ngesikhathi engidinga ngampela empilweni yami. Kanti khona into ephuthumayo emele siyixoxe. Spa, sengicabanga into eyiningi ngalesizo. Cela ungitshele ukuthi kephi, sibonane bese siyakhuluma. Usegoli eSoweto? Zone 6? Emidolenz? Hayi, ngeke ngitshele umuntu ukhululeka. Saza ngiyagibela. Ngizokufonela uma sengigibelile. Usegoli eZone 6? eSoweto? Emidolenz?
Yikabani lapho?
Yamalume wakhe.
Ngeke ukuthi odambuza ngeke bamthole lo Soweto acashe kuyona.
Ngiyabuya manje. Ngiyabuya he? Ngiyabuya nje ngoba ngiyabuya manje mntana. Yeah.
Shop shop. Hola.
Oh. Ah, that in it too.
Yeah, shop man, put money on
shop. Yeah,
shop man, put money. In that put money on shop shop. Yeah.
That's it. Kono munthu engifuna.
Uban put money on.
Ngibona yena ngiqeda ukufika nje njani manje ngiyachaya.
Oh man, kune enye into na engathi fika izolo kanje khona la iBlomela efake isigcoko esiredi nevest ikhona iBlomela ngaphansi.
Igcoko isigcoko esiredi.
Ifake isigcoko esiredi nevest.
Nevest.
Ivest emhlophe.
So.
Yeah.
Sure.
Ah, sure sure pop iMeda ngaphansi khona. Ngicela nenkawuza nyana skate nyana. Mahotmana. Yeah, it is the money mangathola ivika ish. Ku blind. Hayi ngibongile
mahotmana.
Yeah.
Hayi ndo.
Please. All right, all right.
Okay.
Shap shap. Bola ma.
Sicela uJack uthole khotshini isgiri bobini izilo kholi ngena chela nje ke laba siphuma isigwebo singasidotsi from the street corner call us me nizwe sokhona ofeed ma strikers masha nazo send the show ke ukholeki bodulo babathi moto nje ke staff yakho kodwa kushona khona phela menzo khona ukuthi khona on the street life le kuze ke ifika champion simbakele ngoba nathi
two pump pump
This is God's life, what's the one that's keep my job? Step into my shoes and give me a chance.
Bafezi, nanqala ukufika lendlini, ujwayele ukufika lendlini. Niyazazi igemegeme ezenziya lendlini, njengoba isazokwenziya namanje. Kodwa ukuthi manje sesinama-rules. Sudlala idayisi. Uma uginqa u-1, ekudubuni. Uginqa u-2, kushanga i-grind. Uginqa u-3, madumeyane. Uginqa u-4, ngikwaza ngommese noma ngicwilise nanka manje. Uginqa u-5, siyakulengisa. Uginqa u-6, ngiganga i-drill. Uginqa u-7, angazi kube nawo awukho. Ngikudedele, free to go. Siqala nguba, siqala ngawo. Number 1. Woo! Left. Number 5. Must check that pool.
Kibet, Faykan.
Double.